hadii aad sawir hooyada ka haynin ha walwalin, maxaa yeelay adigu wiil hooyada waa jeceshahay.